Sikubingele siphinde sikwamukele khona lana ku Select Africa News Updates. Bonge kosikhanyile oyisishoshovu seFizmas Fall uzochitha impela sonto yakhe esitokisini emva kokuthi isicelo sakhe sebail sihlehliselwe isonto elizayo. Ukhanyile uchakathiswe amaphoyisa ambopha ngolwesihlanu enyuvesi yaseVets eGoli. Kanti kuthiwa amacala athweswe wona mahlanu nje vo okhomba ukuthi icala lokuthi asuse udlame emphakathini, amabili okuba endaweni yomphakathi engasifakile isifonyo, kanti ke amanye amabili okuhlanganisa umphakathi endaweni eyoda wangayigcina imithetho ye-coronavirus. Lolu daba luthathe ephepheni elihamba phambili iSolezwe. Select Africa News Updates, siyakuthanda kakhulu, sizobuya nazo ezinye zesicele.